guta ona wenda rata barundi no dati kupamba zakanaka mudiwa wangu we ndino dati kupamba zakanaka mudiwa wangu mudiwa wangu ende baya baka farwa zakanya ende baya baka farwa kana amadze dinga baya zakafara zakanya hadzirwirwi.